7 minutes after six, welcome to Indaba on Gagasi FM, the second last show of the year 2015. I did say yesterday we open line ukuthi siyavala eksasa. Sesizihlangane ke masesibuya ngo January. But ke sikhaleni ke sendaba, you'll find out ukuthi kuzobe kwenzekani. As you know, Gagasi, you trusted to give you a content emnandi ngalesi sikhathi. Asibonge ke afternoon show off. They are back tomorrow 3 to 6. Namhlanje ke kwindaba sikhuluma ngodaba la uzokhumbula ukuthi the ANC issued a statement a couple of days ago. Umasipala was Nkandla, une maladministration, kune corruption ekhona. They even handed the petition to the Cooperative and Traditional Affairs Department. Labe kade bekhala khona bayinikeza i-deadline ka 7 days. Lo 7 days ngicabanga ukuthi usuphelile manje. And so to discuss leyo nto ke, they went as far as saying ukuthi even after ukhetho lolu esekulona le local government, they want ukuthi Nkandla Municipality, which is currently under the IFP, ukuthi ke ibe ngaphansi kwabo. Let's talk about it. Let's welcome our guest. Namhlanje we have Chairperson we ANC Mosadlala region, uphinda bay deputy mayor ya kuthungulo district, Nonhle Mkhulisi. Welcome to Gagasi.
Ngiyabonga, ngiyabingelela Alex.
Okay. All right. We'll fix that microphone. I'm not happy with it. Sizobuyela kuyona deputy mayor, and then we also have Mayor waseNkandla, uphinde abe member ya National Executive Council, ye IFP, Mnumzane Thami Ntuli. Welcome to Gagasi.
Angithokoze msakazi nabalaleli bakho begagasi, kakhulukazi abahlali baseNkandla namaphethelo. Kodwa ke ngifuna ukulungisa ngohlalo we-district kwi-IFP othungulu.
Yes.
Ngaloko kubo mayor nanelunga le-National Council, not executive, ngoba usungibeka kuphezulu kakhulu.
Okay. So into engithandayo ke layo ukuthi if usihlalo we-IFP othungulu and you also have usihlalo we-ANC khona ngale eMosadlala, so kusho ukuthi kahle ningabalingani. So sizoyikhuluma ke leyo. We will do this because I need to fix this microphone le Ms. Mkhulisi. So we will go this way and then we'll come back just shortly kuze sifikse kahle kuze smooth ukuthi uthini. It's 10 minutes after 6. I started out with ANC. You made these statements. In fact, you led in March, and it was so tense because ngesikhathi nemasha lapha uhola ama members akhe ANC. Kwakukhona nabalandeli be IFP la wawusho khona ukuthi phansi ngomasipala waseNkandla, and hashtag Ntuli must fall, referring to the mayor seated next to you. Iziphi izinto enikhala ngazo esenizena thumela uhlalwazo kwakhokta?
Angibonge Alex nokuba nje nethuba lokukhuluma nabalaleli emakhaya, kakhulukazi abalaleli basothungulo bakwaZulu-Natal, kodwa neNkandla ke iyona ebalulekile kulolu daba esimenywe ngalo namhlanje estudio. Angibe mfishane ke ngibeka inkulumo ukuthi ngosuku lengomhla ka-26 nyangeni kaNovember, thina njengenhlangano ka-ANC siye saholi march singabahuli besifunda esingasibiza ke ngokuthi ngolimi lenhlangano iMosadlala region, ilingana ke nothungulu ngokuhulumeni. Siholi march siyibhekise eNkandla. Mhlambe before ngize ngingene ekutheni iziphi izinto ezisikhathazayo ngokuphathwa nanokuqhubeka nje kokusebenza kwamasipala waseNkandla njengomasipala omunye, umasipala kulabo masipala ba-6 basothungulu. Asiqale ke kodwa sithi singakafiki nalapho Alex, sidonswa indaba ethi eNkandla sine role yethu njengenhlangano ka-ANC ethe phecelezi kwi role esinayo komasipala abanye abesibaphethe. Abanye Alex sibaphethe sibambisene nabanye, ikakhulukazi kwisivumelwano esasinaso ngo-2011 ne-NFP. Ngizokwenza isibonelo njengomlalazi. Kodwa iNkandla sasiyiphethe ngo-2011 msakazi, sayiphathisana ne-NFP, sabuye yabreaka masishane izivumelwano zethu emva kokudlula emhlabeni kwekhansela lethu elilodwa. Kwaba ukuthi-ke ishwa esaba nalo kulelo thuba kwaba ungabe sisayiwina back leyo wadi eyayilawula yilelo khansela. Ungakangeni nje ivumelwaneni zethu ne-NFP whether sasisavumelana noma sasingavumelana. Kodwa-ke ngifuna nje ukwenzisa indlalelo.
Okay, no, siyayibonga leyo background. Yes. So yini enikhalisayo ngomasipala waseNkandla or indlela ophethwe ngayo?
Esikhalisayo ngomasipala waseNkandla ngaphezu kokuthi kwi-strategy sethu sokuwina ukhetho ngo-local government 2016, we have a special strategy for iNkandla. Why is in a special car strategy? It's because of what the background I'm giving you. Nabalaleli makhaya. Alex, nginikezela le background because yona le adopt a stance, SCT, bring back Nkandla. So the campaign is very special. its focus. But nazi izinto. Ngomhlaka 26 ke sihola leya march ikakhulukazi ngoba irole yethu lapha ye opposition sikhathazwa izinto eziqhubeka zenzeka. Eyokuqala esoqhulwini unomasipala oyi institution engenayi accounting officer. Kodwa ngikhanye ngiyajabula ngoba la umeme kanye nomaya waseNkandla asinawo accounting officer kusukela ngenyanga kaJanuwari. Umthembu owayelukhe owayekade kuyena olukamiswa eMM kuze kube namhlanje ngihlezi la akekho lapha kulwa masipala futhi ubufakazi obukhona kuphelele ukuthi yine engekho kodwa ke akhona ama processes bawusilekelela kodwa isikusho thina from where we are ukuthi you cannot have i institution emile njengalola hlobo awunawo accounting officer and of course obviously all processes systems are collapsed. A collapse nje ngoba vela unayinhloko
okay.
Administratively ngizongena ukuthi maphi la collapse uma siqhubeka nohlelo.
All right, no okay ibambe lapho. All right, now we understand according to the chairperson we ANC Musadala region bakhala ngokuthi Nkandla since January akanaye u municipal manager. Ziphendulele mayor wase Nkandla mayor Ntuli ungaphendula to the allegations enziwa umholi we ANC next to you.
Angithoze msakazi nabalali ikakhulazi uyacacisa umhlonishwa u deputy mayor ukuthi they are playing their role ukuze babuyise inkandla okusho ukuthi eqinisweni nje iprogram yabo not ngoba ukho ni izinto ezirong ngoba uyabona fanele bayibuze njengokhongolo sokuthi ingani abantu basenkandla bavotele iFP iward eyayiphethwe yibona yagcinisa iphathwe iFP uma ukuthi khona into engenziwa iFP ayirong okwesibili adiphethe iANC lapha enkandla ngenkathi bephethe bebengenawo CFO for almost 2 years bebene consultant. Njengamanje uMM ususpendiwe kuna ma allegations are serious uactayo noma kuyashintsha shintsha nanda ba actayo umuntu oactayo umsebenzi uhamba kahle ufakazi umsakazi ngisho le msakazini wakho uya uzwe ngikhuluma ngama programs siye emphakathini so siza abantu abahluphekayo sibahamsela idingo zabo intuthuko usikhuluma ngemgwaqo sikhuluma ngogesi okuyizona idingo zomphakathi.
Okay.
Ngiqhubeke nje umsakazi lapho thungulu. Enyangeni ezo 10. A very key executive director has been not there for 10 months. But ANC never went to demonstrate othungulu. Nento eyathu sakhulu ngale mashi umsakazi. Kwakuthi umhlonishwa u deputy mayor we district uzomashela umasipala olocal. Uyena ozofunda i memorandum. Okudidayo ukuthi we understand ani role yakhe. Njenge leader kusho ukuthini lokho nge leadership yakhe okwesibili imeya ezisikhombisa ikakhongolose zizomashela enye imeya. You just imagine a situation la kuthiwa khona u premier usenza umchulo umhlonishwa umacinwana ahamba ayomasha e Gauteng amashele ulokuzana uhulumeni wase Gauteng. That is what we saw and engifuna ukusho kungasibona abantu basenkandla njengoba nje kwayena uqobo lwakhe akasiye no wasenkandla akasona sakhamisa senkandla uyena wayiholy march ngiyazi ukuthi nemashi yabo ayiqalanga ngesikhathi ngenxa yokuthi bafika abantu babo bangaphakathi enkandla they could not demonstrate against umkhandlu wasenkandla.
All right, it's a 15 minutes after 6. You're listening to Indaba on Kakasi FM. My guest namhlanje uMeya wasenkandla uMnumzana Thami Ntuli as well as the chairperson weMusadladla region ye ANC uNonhle Mkhulisi. Let me tell you into ngayiboni before the show started we welcomed my guest njengokujwayelekile. The situation was so tense that I don't remember seeing my guest ekhulumisana mhlambe babingelalane phansi lapha. It's so tense since bengenile la studio angikhumbuli oyedwa ekhuluma nomunye. So what is your view whether uSenkandla or uSakhamuzi saKwaZulu Natal? Let's hear you ukhuluma about lesisimo. Obviously we cannot rule out ukuthi seqalile a fever your campaign la ukhetho lwe local government lo next year. The number ke is this one. 18 after 6, this is Indaba on Kakasi FM. Skuma Indaba, yomasipala wa Nkandla, we have your ANC, as well as the IFP. So now, asibile lagu enage, Deputy Mayor, gizolibalegele lelika Deputy Mayor, because you hear ngubukoge lelaga Kongolos. From what the mayor has said, it appears or utwebis chombe se ANC esapateke gabu uti ya punyu kwa yikate mlonyeni. So ningafuna na noma yini just to prove uti mahlulega ubusa because kungeloni kemblenu. He also goes on to say uti imashina ibanga successful from the beginning because nahlulega utola banda babezo nsupporta from Nkandla. Wasia shoku utike inja ndenda be utike nasugu mayor, deputy mayor with district as omashela another mayor. Respond to that.
I kuyangijabulisa ukuthola leli thuba Alex eli lombuzo ovezwa uzakwethu usihlalo we IFP. Angiqale la ngiphendule lokhu ke kuqala bese ngikwazi ukuqhubeka. Ngonyaka ka 2011 sasisemagunyeni sihlangene ne NFP njoba ngendlala leqaleni. Azange uphele unyaka ka 2012. Ngamanye amazwi Alex awuzange uphele unyaka nowodo u ANC elithi Nkandla. Bengifuna nje ukucacisa lokho kuqala ukuze noma ikupho okunye sikushoyo singabhesi kwi-information engelona iqiniso. Uzandile Mpanzi wayimebe ku-ANC Mpanzi Mncadi Mpanzi akazange uqede unyaka eyimeya emva kokuba sekushone ukhansela simshila. Siqale lapho kodwa ngishishe ngedlule namasishane ngoba ziningi izinto umhlonishwa umfowethu usihlalo we-district azibalulile.
Awuyiphendula?
Ake ngiphendule zona masishane bese okulandela ngizobise ngiqhubeka ke Alex. Kodwa mthamba sishuthi kukhona la ma-allegations ekukhulunywa ngawo ka-MM. Hleze kodwa sosizwa singene kuwona. Kodwa unakhona futhi sine-interest yokungena kuwona ngoba ikona khona lapho umasipala waseNkandla. Sine-interest futhi sinayo information simelelekile by the way sinamakhansela ayishumi. So gonke okwenzeka ngaphakathi eNkandla asikuthathe emoyeni kodwa siyakwazi ngoba we have a caucus of the ANC esiconsulta nayo usuku nosuku kodwa ngibuyeli la.
Before kube chairperson, for the benefit of abantu abalalele right now, awusitshele information enayo regarding indaba le ka municipal manager.
Ake ngifuna ukuchaza leqala ukuze njengoba ngikhuluma la Alex ngiyajabula ngoba uyayicacisa kubalaleli ukuthi ngiza la njengosihlalo we ANC eMusadlala region, which is equivalent to the district you tomorrow. Langu deputy mayor khona. Kodwa I take out ikapis. Lokuba u deputy mayor and I stand on behalf of the organization as I'm standing here today. Ngoba mangu deputy mayor ngikwazi ukukhuluma nje ngime ngendaba zika NC. Kodwa njengoba ngiwusihlalo, ake ngiconfirm ke futhi Alex ngikhethwe ngumgqibelo. Emva kubade ngibambile inyanga ezosihlanu.
Umphamba somnike ithuba ngoba ngiyambona enikini ikhanda mangabe uyidispute layo. But I can find
if two things to clarify bese siqhubeka.
Yes, so let's go ahead.
Ngiya ke Nkandla ngomhla ka 26 Alex nabalaleli estudio nasemakhaya. Ngiya ne executive committee ka ANC ye region. Inhlanhla nomishwa kunezimeya ke zikhona ezingoza kwabo kaMphemba. Kodwa kuma capacities zabo njengabaholi baenzi. By the way inhlangano yethu ibusa kanjalo nomongameli wazo mongameli wenhlangano qalibo mongameli wenhlangano abo mongameli wezwe injalo kuhla nayo kanjalo sikhona ngempela kuma structures iorganization ilidwa yimini ANC lapha eMsadlala ngo deputy mayor. Angizokwazi ukucifisa ukungazi izinto zika ANC ngoba nakho ngu deputy mayor. Mhlamba ama policies ethu nokuphathwa kwenhlangano esiqhamuka zona kufani ke emsakazi. Cha thina yethu mina ngosihlalo ka ANC ngilidele yamashi njengosihlalo nalezi mayor isho ngazibalula ngamagama yebo zikhona yimeya ezi ngamalunga e-executive structure ka-ANC. Okwesibili okusi-empowerisha ukwenza lokho inhlangano yethu i-constitution yethu isinikeza the responsibility of doing oversight to all municipalities be it umasipala esiwuphethe nomasipala esingawuphethe. So eNkandla ngoba sinakho ukukhuluma ngezinto esiziphethe asiphethe Nkandla kodwa kuyi-responsibility yethu ukwazi ukubona ukuthi izinto eNkandla zenzeka ngakho. Yikho ngithi msazi ngizobuya ngoba ngifuna ukucacisa le bese sibuye uma engakwazi ukuthola uMphemba asitshele ukuthi iziphi le zinto ezikhalisa ezisikhalisa eNkandla ngendaba kaMM bese wehla nayo kodwa iqala lapho ifindo lilapha ethemini uMM asinayo eNkandla. Leso thungula khuluma ngayo hayi angisho umsakazi ukuthi kuze singayiqhawudi kakhulu le zinto mhlamba siyibeke eceleni if bekufanele silethe report we will love to come again sizoyinikezela ireport about uDMM we technical services but processes are undergoing.
Before sibuyele kuMphemba ela chairperson, I would like to get the question I asked earlier ekutheni isosi yakho konke lokhu the maladministration allegations you raised earlier ilendaba yokuthi they have or acting MM ngoku information enayo what are the issues are surround lendaba yokuthi till now since January the municipality does not have your accounting officer.
kusikhathaza ngoba once you don't have somebody onelungelo eligcwele ngokusemthethweni lok account noma ngabe ukiphi institution noma ukiphi organization kumthethi systems are not going to be okay for any particular reasons, but in this particular case we have references to that. Ukususpendwa kamasipala manager waseNkandla kukho emthethweni. Akuzange kwaba semthethweni ukuqala iqala ukususpendwa. Ama processes abo ngaphakathi kwiCouncil eholwa ubaba Ntuli njengomeya. Ama processes abo ababewenza ukurana lokho siyawazi ukuthi ama processes angekho emthethweni. Angiyenze kibe lula msakazi.
Yeah.
Alex angiyenze nje ngivele ngivule ibe lula. Angisho ukuthi ama processes abo bavumelana bathatha isinqumo njengeCouncil ukuba ka investigate wa suspend umunicipal manager. And they've done that. Uma upresiding officer esene report ekhulumayo ukuthi yiziphi izinto ezenziwe uMM ukuza kwazike phela ukuhlala phansi acharge azitholakalanga Alex.
Okay.
Kodwa baqhubeka beholwa ubaba uMayor ngoba phela uMayor uyipolitical head yaleya institution.
Okay, asimnikithi ubayiphendulele. Izoyiqala eqaleni, selokho eqalile ngeke ngabone nikini ikhanda. Mayor Ntuli ungaphendula kule zinto ezisho ngunkosikazana Mkhulisi.
Ngithoza kakhulu umhlonishwa Deputy Mayor ngoba angididekile mangithi Deputy Mayor, Deputy Mayor ngampela. Futhi uyena esilindele ukuthi lo mkhandlo local uma kukhona oku wrong azo lekelela njenge district municipality ukuthi ubuyabe nesikhundla ke eqenjini olunye udaba lolo. Akakwazi ukubonakala esezomasha esezothi usemasha ngoba sewuhlala khona lo. Sokwesibili iqinisini impela banamakhansela ayishumi lapha eNkandla ahlala kwiCouncil who never complained. Bahlale bephasisa yonke into esiyenzayo emkhandlweni, they've never complained. Akwazi bese kuzoba nama issues asexoxwa ngaphandle. Okunye angazi noma imeya uMahaye wasendumeni naye uhlala kuma structures asothungulwini owayelapha neNkandla. Angazi noma lensizwe yaseMaritzburg nayo ihlala kodwa kubeshilo ke eqaleni ukuthi ke banalokukhathazeka ukuthi balahlekelwa umkhandlu nanokuthi bathi bane role oversight kwababo masipala okunezinto ezironga ngakho okune corruption engaka akune maladministration engaka azothi uma seqale sekhuluma bese ngikwazi ukuthi ngikuveze ukuthi we have this information but we have never taken a decision to see some so much ela bona ngoba sinenkolelo ukuthi fanele sisebenze abantu masifuna lo mkhandlu leyo bona bengena othungulo bafike ba suspenda uBBB bafike ba suspend uBBB yela bamxosha enganacala ngenxa ukuthi wayeyimeya eqale waye imanager eqale ukusebenza kusaphethe iqembu leIFP lapha sikhuluma ngomuntu oqashwe yithina okunama issues arizwe uauditor general. Auditor general may raise ama issues kwesho ukuthi ubani accountable la ubani accountable la and okwesibili ukuthi suspension was never procedural. Angiyizwa le procedure akhuluma ngayo ukuthi ukhuluma ngayo because into ebalekile ukuthi fanele be specific ngelokuzana nge procedure ngoba into ayishilo nje kuphela ukuthi kwi investigation yayikade ikhona kwaphuma i report.
Yes, yes.
But okubalekile nanoma ikuphi inkantolo yase South Africa nje imthetho yashaya ukhongoloselo ukuthi uma unecala ubhekene necala ukuthi lelo dlulile makukhona lenye icala aliwazi ukuya kuthonga obusuku abekwe icala bese usuthi uya recruit ngisho ukuthi bena msakazi fana kasho ngempela ukuthi yini abayifuna eNkandla umhlonishwa uDeputy Mayor omashela iMayor yelocal ehamba neMayor zakhe noma ukuthi uyibiza ukuthi singama executive yabona makho masipala seNkandla ukukhuluma ngeservice delivery abantu baseNkandla they are happy yingakho babona ngalo lyasuku iIFP enabantu baseNkandla abangasiyona IFP bephume ngomningi bezothi ngenkathi bona bethu hashtag Thami must fall which was very personal kimi Thami must fall I do not understand it abantu baseNkandla baphuma ngomningi babo bathi uyena umuntu esibona ukuthi uletha lezi zinto esasingayitholi kuphethe nje ukhongolosa kuningi umonakalo owenzakalayo.
All right, 26 minutes after 6 sikhuluma indaba yaseNkandla now the ANC saying ukuthi they want umasipala waseNkandla ngonyaka ozayo kubalulekile ke cause iNkandla happens to be the political capital of South Africa cause la kuhlala khona umengameli wezwe. My guest namhlanje uNonhle Mkhulisi ongu-chairperson waseMusadladla region ye-ANC bese kuzoba uThami Ntuli ongumeya waseNkandla inamba ka 086159655 96 usibalele nje iradio usegagaseni sabona
ngikhulumisana
isi siyadlula bhuti ngicela uvale iradio.
Hello nintenda
siyaphila sikhuluma nabani
anonymous.
Yes anonymous
kusukela kuthi ngiyamele but there are few issues engifuna ukuthi sijulisane kahle kuwona makhuluma masipala seNkandla mina ngihlala eNkandla ngisakhamuza seNkandla Ngifike umeya okhona lapho iimpatho seNkandla. Nami nje ngelo mphatho seNkandla, we very happy ngesebe delivery sitholayo. Kuyisho nje ukuthi umasipala wasethu le leadership yemusadla region ifuna ukudlala ngethi politics. Yakho nesizayifika khona. Izinto esidinga ibalekile ukuthi bakhulume ngama points aphathekayo, izinto eziphathekayo ukuthi nakho esikhala ngathi lokhu nalokhu angilonilo ngale IFP. Angilonilo ngale NC nisakhamuzi saseNkandla esikhathazekile sakhathazwa imashi so umashi umasipala seNkandla ngoba idinga ilethu. Thina njengomphathi waseNkandla sithi sithi thuke eNkandla sibona igeleza futhi asinankinga nayo, asinankinga sibona nje sijabule ngemeya yethu kunokulokhu okudlule. So ngo-2011 ikhathi ingena ukhongolo sasakhona khona into eyiningi ezazenzeka mhlakazi.
Okay.
Kina nje okwami ngisho nje Alex le person isha bakhona ukuthi umoya seNkandla sithole heqoma si happy ngaye. Hayi ongajabule ngaye ayi sengasho ukuthi izithi zathu kodwa kine nje umphathi seNkandla si happy ngase delivery sithola masipala seNkandla.
Okay, sibonga kakhulu umlaleli saying ukuthi ba happy nge service delivery. Sizobuyela ke kuma comments sithatha another caller ukwindaba kwegagasi. Hello. Okay, sizona sithatha omunye ukwindaba kwegagasi sabona.
Ninjani baba?
Siyaphila sikhuluma nabani?
Siyaphila futhi ukhuluma nokwazi lapha eNkandla eQhudeni.
Yes, Lwazi.
Hayi mfowethu, mina ngifisa ukubabaza nje. Mina ngiyazi manje nje, ungafunga uthi district eNkandla. Umasipala waseNkandla ngendlela owuza ukugijima ngakhona, onke amawadi aseNkandla. Kuyeshwa nje lokho esasekubona. Nakho phela esabona futhi ngoba sasikhona lathi around idorobha, sabuka nje hawu kuphola ikhongolo sokuhamba. Singababona abahlali baseNkandla kwasithusa ke nje lokho kodwa nje sihephi thina ngomeya yaseNkandla yayihambisa intuthuko ngishaya kuthiwa kunomeneja singabanga ukuthiwa abamile kodwa thina sibona nje i-delivery service delivery ifika ngendlela emphakathini. Iyabonga kakhulu mfowethu.
All right, siyabonga Lwazi. Nizophindula ke sothatha mhlawumbe owesithathu then bese sithola ke i-response from my guest. Ukwegagazi.
Yebo, sobona buntu Alex.
Yebo, ubani esikhuluma naye?
Ukhuluma no-Chris Lan wethu.
Yes.
Ngizolo kuphawula ngalesi simo engisizwayo. Angiyena umhlali waseNkandla kodwa indlela izinto ezenzeka ngayo ungazothi imash nje kakhulu iyayizozama nje ukudestabilize umasipala waseNkandla ngesizathu sokuthi azikho izinto eziphathekayo esizizwayo from uma Mkhulisi apha avela nayo kodwa ke ubethe ukuthi azosichazela uma uhlelo luqhubeka. Kodwa nje siningi kungaza sithi nje ikakhulu ufuna ukuthi umasipala waseNkandla uphinde uthatheke uye ngakukhongolosa. Engicabanga kuyihlazo elikhulu njengokwathi usho kuwena ukuthi iNkandla i-political capital city yase-South Africa kube ukuthi ayithethwe iqembu elibuzayo.
Okay, no kulungile siyakuzwa. All right, asithole ke kuPaula kunina. Siqalela kuwena ke Mpemba, you had two people there but bayizakhamuzi zaseNkandla. In fact including this one uthega so zakhamuzi zaseNkandla. uPaula kula ma comments.
Angithi msakazi nabalaleli, into ebalekile ukuthi sibhekane nobubha abantu bakithi abasabhekene nabo kuleli izwe leli. Umkhandlo holwa yiqembu lenkatha Freedom Party lapha neNkandla uyadeliver njoba ngilapha namhlanje kade ngihlangane nosomatekisi bakabhekisizwe ngiyobathulela uphiko olusha esiliqalile thina lokwa traffic control department lokho kulup njoba ngilapha ngiphuma emphakathini izolo bengihlezi nomphakathi ngasuka ngaye inkundleni lapha la bekuno Christmas khona wabantwana la khona ebesibabekela izipho nane program ka Motsepe Foundation ayafika nane zipho nomhlonishwa umeya wakhona othungulo obekhona ezoyibonela ukuthi ngempela umakhunywa ngokuthi eNkandla abantu banakekelwa kangakanani ngoba thina siyakubona okwamaqembe ezepolitiki nokwepolitiki kodwa into esemqoka abantu baseSouth Africa bafuna impilo engcono abantu baseNkandla bafuna intuthuko lena ke esiyigijimisa njengamanzi enetha njengemvula eNkandla.
Okay, Chairperson we ANC.
No, thank you Alex. Kodwa mhlamba ngiqale ngivumelane nabanye abalalela bebefona manje. No anonymous bonke nje. Ngivumelane nithini ni delivery ikhona la singayibona khona. Lakho afanele khona siyenze propaganda yunezindle eNkandla. Lama wadi angakangenzi ku planning stage ziqhamuka phezulu. Asiqhamuki kumasipala. Masipala unayi capacity ezindlu nefunding ezindlu. Unalo project wena Alex ozokwazi kuyibona ukhomba uthi 92. But the question then igcine ndiqhamuka kulo 22. Okwesibili unogesi what nanje kunento zagesi eziningi siqhamuka kunational semandate kanational it's not the mandate of the local municipality bangazi ngiyasifunze Alex esihlathini ngepropaganda propaganda must not work us psychologically ikakhulu thina ke singabaholi but it must be the propaganda at the level phandle kubantu got out from us it can't be the propaganda
okay
unento yamotsepe motsepe was led actually by the mayor of the district so a project angiqhubekeke masishane ngithaba bemasha
uyapika umpemba kuneyo ukuthi umsepe
uzoyenza kodwa angeke ayenze kumina phela ubona nami ngiyilida ngokwami angayenza kubantu uma efuna ivote kwi-electorate but not to me as the leadership kodwa kangiqhubeke ngenzela ukubaphendula akade befona la ngiqhubeke ngithi abantu ababe masha ungasuka namhlanje wenze investigation ukuthi amabhasi awu 7 aye lapha eqhamukaphi ungasuka lapha ukwenza investigation yokuthi amatekisi aye lapha aye eqhamukaphi ngiyabona imoto ezitha abaholi ezaziningi hleze kuneza local unebhasi ayi 1 kuphela eqhamuke eMelmoth one bus ngangilandelana nawo ngendlela i-community noma abantu ababegcwele enkandla ngosuku la ngomhla 26 le March abantu basenkandla namaphethela inkulu kwinkandla i-branch ne-branch ayine-bus noma ingena ibhasi yayinamatekisi amabili okokugcina kule mash kufanele sikuvume ukuthi abangakusho nomfowethu la usihlalo futhi umeya angakuvezi cha ngisalukhe ngibelesele ngeke imeya noma usihlalo we-IFP atshele inhlangano ka-ANC ukuthi izowurecognize njengobani umuntu ngiwusihlalo ka-ANC nje obangela kodwa-ke briefly sengiqeda la kuloko bekuthi angiphendule kona angithi sengiqeda ngivume ukuthi sivumelane ukuthi i-IFP into engayisho la ngaphansi kwe-leadership yayo ukuthi sabona isimanga emashini ngoba ngifuni ukuluza i-focus ngingene ey'ntweni ey'ningi ngafuna ukuthi ngingene kuzona kodwa namhlanje ngimenyelele kodwa sabona isimanga kulesi khathi sika 21 years wenkululeko sithi siyomasha sithole onke amagunya ney'mvume your section 4 sikuthole konke sibona inkatha sithi uma sigijisi simasha siya ngapha siholwa abasiholayo abanamagunya sibona inkathi igijima iseqela ngale yayiseqela inkathi iphethe lonke uhlobo lesikhwili ingabe noma ulanolanolana kodwa yiloko kwenzeka noma ungaye kumavidiyo noma yikubambi ama-clip that is what we've observed ngalela la
alright 25 minutes to 7 sikhuluma indaba yasenkandla ngabe lo masipala uzoqhubeka yini besezandleni ze-IFP post ukhetheluzayo or uzoba kwi-ANC let's hear your views from what you've heard so far ANC lide imatch yokhala nge-corruption maladministration enkandla so we have mayor wasenkandla uThami Ntuli bese kuzoba ke usihlalo we-ANC kwi-region yasemosadlala Nonhle Mkhulisi inumber 0861596596
Alex on Indaba
njengoba uqoke umngani wakho omdala ungahleki mongameli this is very serious
hleki impela ngeke ngingahleki ngihleke okokuqala nje umashini lakayena umngani wami ube yi-colleague emsebenzini wayeqashwe ngamakhono akhe
and then he laughs
angiqashelanga ngizange ngiqashe mngani wami
I've been telling him this is not Trevor Noah's show.
No, I think you must take the house seriously.
He comes to laugh at us. He comes to laugh at questions in Parliament.
I don't want to stop my laugh. My laughing is not hurtful. It's healthy. Thank you very much for that.
Alex on Indaba. Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. 6 to 7 p.m. on Gagasi FM.
All right, your tweets at Alex Mthiyane and the number 0861596596. Right, I'm on Twitter now. Ulungelo Zama Utsi, if it were Nkandla residence, yayisemabhasini, why then did they vote IFP in the first place? And then Kwelimosa Hadebe angiyena umhlalo senkandla kodwa ngokulalela nje labalaleli u-ANC udlala ipolitiki eshibhile abahlale phansi amen and then Innocent Tusi ngikumhlali wasenkandla ngithokozile ukwenziwa ubaba umeya and then bese kuzothi usibongeleni noDimbaz ndihamba ne-IFP enkandla i-ANC mayime kancinci nozuma wayo and then Xolani Mhlongo people will continue to suffer because their focus is to sabotage each other not render a service delivery and then Nonxeba uthi kezwakala ukuthi isimo sinzima impela 0861596596 ukwigagasi enkandla by the way singena ku-94.7 ukwigagasi sikhuluma nabani
kukhuluma nothandeka wakhumala enkandla eqhubheni
yebo thandeka
mina ngiphakamisa iy'nqamo zikababa umeya sinsi kwaba nezinye iy'meya azikho izinto ezenziwa ubaba Ntuli ubaba Ntuli usebenzile hello
yes thandeka sikulalela
ya ngisho khona ukuthi ubaba Ntuli usebenzile ubamsola ngento engekho ziningi izinto azenzile ugesi usafakwa endaweni ey'ningi
Okay, nice numbers, Mayor. So that's another caller. Sorry, Ugui Kaka, someone? Hello? Okay, so let's chat to. Hello? Yeah, but school man.
Anonymous.
Okay, sikuzwele pote, siyabonga, sithathe umnye umlaleli kwigagasi windaba, sorry, 0861596596, and azophendula ke ama guest ami, and then I'll take nje umnye umlaleli, then bese bawaphendula esemathathu. Kwigagasi, sawona? Okay, silele sithathe umunye, sawona kwigagasi. Hello? Yebo? Hello? Sorry, sawona kakasini? Yes, I'm going to go.
I'm going to go. Mama
I'm going to go.
Ngobunelungelo lokusho akucabanga ngifisa ukumhlonipha kuleyo level kodwa ke ngikholwa ukuthi uzonginika ithuba lokusho ukuthi namhlanje sizokhuluma ngecorruption nemaladministration ukungaphathwa kwahle kwengaphakathi angizili ukuzokhuluma ngeservice delivery iservice delivery ke Alex isemkhakheni ehlukene kahulumeni yingakho sithi uma sikhuluma ngogesi qhamuka kwandlunkulu uhulumeni omkhulu masikhuluma ngezindlu nokho imandate ye province kanye no national futhi mawukhuluma ngamanzi imandate ka kuyothungula ezi district so yiko ngithi angizi asizile msakazi noma Alex kuzokhuluma ngezinto ze service delivery ngoba service delivery ihlukene ithi ubani ufanele enze u1 ubani obenze 2 ubani onelungelo ka 3 that service delivery kodwa thina sizokusho ukuthi naleya masha ayikusho imasha ayiqondise ekuthenini izinto ezenziwa ngaphakathi zinobuqhophololo futhi izinto ezenziwa ngaphakathi unyaka 12 months ungenaye umuntu head institution ngifuna ungashintshwa ifocus ngoba ilapho la ikona ngifuna igcineni ke uthi Alex Mawu singiphithu basingene kulezi zinto ezinye zazo
eshiwa balalele no I think ila you will attract more people bekhuluma nge service delivery because of the comment you made earlier when ubu clarifier ukuthi human settlement letter izindlu u national department owenza lokho so I think once it's a fair leso stage kuzoba nzima kuyigcina nje kuleyo mash kuphela there were other comments amanye abeqhamuka from abanye abalaleli it seems as though those abathe bafona from Nkandla they are saying ukuthi hayi bona babona everything ihamba ngendlela even the corruption or imali administration le ebonwayo they are not even commenting about it what is your comment
no Alex ngifuna ukubahlonipha ku level yabo uyabona uma uye ekhlaleni into engiyifunayo njengomuntu osuka khile endaweni ngifisa ukubona ngithola amanzi la ngihleli khona ngifisa ukubona la ngihleli khona ngithola izinto engizethenjisiwe uhulumeni. Uma lezo zinto zifike ezinye izazo noma zingakafiki zonke, kodwa kuye kungijabulise ngibone ukuthi kukhona okwenzakalayo. Then enye level nestebhisi esinye, uma sekufanele ngifike ekuthenini mina nompemba siyazi ukuthi iziphi esikhuluma ngazo, kodwa abantu ekuhlaleni electorate lezo thina we want ukuthi u-26 ngalalanga wena Alex sadlulisa izikhalo zethu ku-COCT. Ngizokuxoxela indaba namhlanje ukuthi uyazi umphemba njengoba ehleli la ukuthi ezinye izinto engifuna ukuyikhuluma u-COCT ubakhulumisile ngazo, futhi uyazi ukuphi imaphi ama-steps obefakazi u-COCT kulezo zinto, futhi uyazi ukuthi okunye kwako kusuke kwikhansela lethu lakhala siyasibiza saxoxa labhala incwadi ba-acta against that ukuthi bafuna ukulicharge ngoba libhala incwadi likhuluma iy'ndaba zangaphakathi. So zikhona izinto ngifuna ukunika ithuba siqede ngale bese ngingena kuzona ngiyibeke, kodwa ngizoyingena nje nge-decent ngaphandle kokuhlambalaza amagama abantu, kodwa nginayo yonke i-information kuphela ukuthi ngoba sesibeke ku-COCT sadlulisa kuyena ukuthi nazi izinto sicela sibheke.
And you wanafakazela on
as an investigator asifakazele ingazo.
Okay, ziphenduleleke me.
Oh, umsakazi angazi ukuthi umhloli shu deputy mayor lezi zinto ayikhuluma ngazo ukhuluma ngani, ngoba ngibona kulukhuni kumholi. Yabona nje ngifuna ukuqala ngokuthi kunento ayithintile lapha yokuthi izindlu zakhwa yiprovince. Vele izindlu we aware ifunding ikwiprovince, akaze sisho ukuthi zakho umasipala waseNkandla. Yingakho yimile izindlu zingakheki njengamanje eNkandla, ngoba ifunding ayizile kumasipala. Ifunding eza kumasipala waseNkandla iyasebenza. Ake ngikwenzele isibonelo nje, ufakazi balokho, umnyango kahulumeni kamiki unikeze umasipala waseNkandla an extra 10 million ngenxa yokuthi umasipala waseNkandla ibudget abayinikeza bayisebenzisa kwamsintuthuko, baze baphinde futhi leyo ntuthuko ibonakale ngoba bayaverifya. Ngikhuluma nawe njengamanje, uma ukho umuntu okhuluma ngecorruption nemaladministration azi uyokhuluma ngani, ngoba ngihlezi lapha nawe ngombiko ka-auditor general ongenagcobo okuyi-unqualified audit opinion with no matters of emphasis. Ngikhuluma-ke ngembiko adothulwa yibo bonke omasipala. Ngikhathazekile ngoba uyabona, uma ukhuluma ngodaba lemgwaqo ukhuluma ngogesi, umhlonishwa athi yinto ka-national. Iqiniso, akekho national unemali, imali yabakhokha intela. That is where ukhongolose wenza iphutha khona ukuthi ucabanga ukuthi le mali yabo ngoba ephethe unational. Imali yabakhokha intela le futhi siyisebenzisa kahle njengomkhandlu waseNkandla masifikile, kuze kufakaze wona ukhongolose emazingeni aphezulu, baphinde basiedele an additional 10 million bethatha kwabanye omasipali wabo. Ngiyafisa kodwa
mhlawumbe kafushane nje usakhuluma ngaleyo, there are two things ayishilo la usihlalo ANC. Ukhuluma ngokuthi ikhansela labo la blower I whistle and nafuna ukulicharge for that. I need your comment to kulelo phuzu lelo. And then the second point ayishilo as well yokuthi after behambise uhlalo ikhalo ku-COCT, u-COCT usekhulumile nani umasipala elandela ezinye zalezinto okubufakazi bokuthi into ababeyimashela is on merit.
Yikho ngisho ngithi mina okuba umholi ngiyamhlonipha kakhulu umhlonishwa. U-COCT akho nto akayikhuluma nomasipala, angazi ukuthi ukhuluma ngani noma mhlawumbe ukhulume nabo laba babemasha. Okwesibili, ikhansela labo alikaze litshajelwe ukuba yi-whistle blower. Ikhansela labo laphula umthetho ngenxa yokuthi imithetho abayazi.
Mophula umthetho?
Baphula umthetho ukuthi uma kuxoxa udaba in-committee kwakudaba likamanaja, ngoba udaba yalibona ukuthi kahle bafuna umanaja, akazi ukuthi baxoxeni nomanaja umhlonishwa njengoba bemfuna ngayo, kanje bafuna zobezelana eNkandla. Kwakudaba likamanje lakade xoxwa kwi-council kwi-in committee item, laphula umthetho ngomthetho i-Municipal Systems Act uthi udaba luxoxwe in committee, awukwazi ukuphumelisa uhambe uyokhuluma ngalo emphakathini. Kwakudaba likamunicipal manager kuphela, ama-charges ayekhuluma ngalokho ngokuphula lowo mthetho kuphela. Angikhosho noma kumhlonishwa nalowo mthetho lo u-aware yini ngawo, ngoba ukuba ube aware kube nama-facts mhlonishwa, ubengeke azakhuluma ukuthi i-councillor was a whistle blower. Kodwa ngiyafisa futhi Alex ukuthi ngisho ukuthi the very same councillor labo iqiniso lithi kukhona incwadi layibhalayo layibhalelwa kwa-COCT eyintweni kezinye lalibalula esakwaziyo futhi ukuphendula ukuthi hayi lokho nje we followed normal procedures because umkhandlu lo olandela ama procedures ufakazelwa u-auditor general, ufakazelwa incwadi engiyibhalelwe u-COCT eclassifya omasipala ethi kukhona abafunctional, aba non-functional bese kuba khona abading intervention lo waseNkandla wawufaka komasipala aba functional angazi ukuthi omunye nanokho ukuthi omunye angakhuluma ngakho.
Okay, sibambe lapho ke isikhathi ngu 12 minutes to 7 esikhuluma ngendaba yaseNkandla nomasipala wakhona. Akasizo uvulo wakho and awudingi ukuthi ube isakhamusa seNkandla and I'm sure usufikele ukuthi yini esikhuluma ngayo imashi kade yenziwa kukhaluke ke mala administration nangezinto ezingahambi kahle ke eNkandla. Asizwe ke your view 0861 596 596.
Gagasi FM, the sound of the city.
It's 11 to 7. Coming up at 7, we have a Chat Express. I guess it's the last one for the year 2015 with Unabisa Hateb. 061-596-596. Kulumanga Nkandla, ku 94.7. My guest, Umeya waseNkandla, Thami Ntuli, besikuzoba uNonhle Mkhulisi, Chairperson we ANC, Mosadlala Region. Windaba, selibingele.
Yebo,
siyaphila futhi unjani wena?
Ngiyaphila futhi. Ngicela ungazisho igama lami baba.
Yes.
Yebo baba, ngicela ukufaka nambono wami nami engizwayo lapho ukuthi lapho le njoba le meya ethi yaseNkandla, mina ngwaseNkandla impela kodwa ukudukuseka, ngifuna ukudukuseka. Yabona le meya khona le, hayi ayenzi lutho. Ayikho into eyenzayo. Mangakubuza nje ukuthi yazi khona ekumathe, yakathuma khona into eyazi ngekumathe, akukho ngisho into eyazi naye yazi libe ngisho ukubeka. Lapha ike yaveze ngedina, ngabe mina ngedina yaseNkandla iveza ukuthi khona iy'toro ezakhiwa eNkandla, whereas ingekho ngisho isitoro esakhiwa yavoza imfoluzi leyana ya-Department of Education yayenza iy'toro ezakhiwa eNkandla. Into esayakhile kuphela, the rest akaziyenze lutho.
Oh, okay, all right. No, siyabonga. Okay, ungathanda ukuphawula la, Mayor?
Ngithokoza.
Ubambe kanjalo nje, ungabaleka nani masi.
Ngithokoza kakhulu, mhlali waseNkandla waseNkungumathe. Ma uthakaze ethakaze kwenzeke lutho uyabona uma ufika eNkandla edolobheni nabamlalela baseNkandla bayibuza ukukhuluma ngani ngoba lapha eNkandla ngezansi nje wabuild it kwakhiwa idolo njengamanje angazi ukuthi uma ethakho lutho oluke lenzeka kwakhe uKFC kuphela ukuchaza ukuthini uqinisile impela iNkandla inegodi ezi-126 ngiyumeya mina iminyaka emibili kuphela ade kunokhongolosi kunemali okwakufanekile ethi intuthuko eNkandla 21 million owazi wabuyiselwe emuva ungasebenzile okwakufanele kwakhe imigwaqo wakhe amahholo ulethe infrastructure eNkandla okuyintuthuko okwesibili njengamanje kuneprogram ethi intangisha iNkungumathe wherein ngifuna ukulwa nendlala nobubha lapha khona esikhipha usizo lencwadi zokushayela sithi isigodi nesigodi kufanele kubantu aba-applyile benze show abahlungayo ukuthi isigodi nesigodi kuba khona umuntu osizakalayo iqiniso lithi ke eminyakeni emibili kuyibudget esinayo ibudget yethu masipala seNkandla is only 181 million u-181 million with u-21 million kuphela wama-project kodwa uma ubuka ukuthi mayethi nje mina akaze ngenze lutho lapha nje umfuko wethu uma ngamlekelela lapha ematsheni empisi
yimaancaneke meya usekhona anomnasi
ngikhona
baba ya nangomeya iphendulela uyamuza umeya nange iphendulela
ayi yabona nje labantu athi ngibeza labantu abathi qhudile umuntu aseNkandla ngeke beyiphendule umuntu ohlala eNkandla ngeke ayikho into angaphendula mhlawumpe uyakwenza ngakho kuqhudile esingasikhona kodwa nje iNkandla ayikho into ayenza baba.
Okay, no kulungile, we'll take another one. Windaba kwikhakhasi.
Yebo njani?
Isiyaphela, sikhuluma nabani?
Sikubona baba, ukhuluma nobangani wakamchunzi baba la eqhudeni.
Yes.
Ya, cha, ngicela ukuqala nje ngibingelele umhlonishwa wami ubaba uMeya ubaba uMthemba. Ngisande ukumbonga kakhulu ngeservice enhle ayiphethe lapha eNkandla.
Sethokoza msethokoza kakhulu.
Hello?
Yebo bhuti, ulalele qhubeka.
Yebo, ngikhona baba. Ebengicela nje ukuthi inkosi yami kuningi obuhle asasenzele khona, kodwa besicela ukungiphakathwa la eqhudeni. Kwezinye iy'ndawo siyashoda ngogesi. Besicela nje noma umhlonishwa wethu asizame nje noma ngesola bakithi. Kodwa nje isevisi yakhe inhle kakhulu, siyafisa sisathe ngaqhubeka kuze kuyofika ekugcineni.
Okay, yeah, but the ANC iyakhala ngendaba yokuthi the leadership yakamasipala elidrowe uMphemba ayisingathanga kahle indaba ka municipal manager. They even said ukuthi since January kuze kube manje leyo ndaba has not been resolved. Njengesakhamuzi uphendula uthini wena?
Engisho mina ku-ANC leyangena bekade iphethe inkasi enkahle yangena i-ANC iyahluleka sakhetha ukujika sibuyele eNkandla, so ayikho njengamanje lesi nayenze i-ANC.
All right, kulungile. Sekuzo ukwindaba kwekhakhasi. Hello?
Hello?
Yes, hello?
Hello?
Yebo, ukwikhakhasi, sawubona?
Hello, Alex Mthiyane, ngiyakubingelela.
Sorry, but it's shower line wakho umuhle kahle. Uma una indlela uma ungathola nje spot is right uphinde usifonele so that sizokuzwa kahle. Ukukhaka sabona?
Kuzokhangana kunjani?
Yes, khona kunjani mfethu?
Umzingisi Mzimkhulu.
Yes, Mzingisi.
Buti omasipala bathi abaphethe iANC kuqashana ngobuhlobo.
Mzingisi. He's gone. Okay. Mezo pendula lo half a sentence ozwile sorry esilalo. Ukukhaka sabona?
Yebo sawona.
Yebo sikhuluma nobani?
Ukhuluma noZandile wasithola enkandla.
Yebo Zandile.
Yebo ngithi mina ubaba Ntuli usebenzile kakhulu ngiyayibona umsebenzi wakhe and ngiyamncoma futhi ngoba ukhongolose uhlulekile unikiwe isikhundla wazi imali sangabona ukuzalani ngithi mina fika ngobaba Ntuli.
Okay, kancane nje Zandile, earlier on usihlaluke what you are correcter la ukuthi ANC yabusa only isikhathe singangonyaka.
Yeah.
And yeah, khona into ebuyisho la Zandile ukuthi ANC yadla imali ngoba ama allegations nawo are serious attend corruption. Kungakuhle iphendulele naye ANC bese ke siya ekwemukeleni incomo kuka Mayor Ntuli. Asiqalekela kuwena sihlala.
Mina Alex, no thanks angiqali ngumlaleli lo beshaya kugcina unkosazana.
Yes, uzandile usekhona njengamanje ukulalela.
No, bengathi mina ukuba senze ubuqiniso nobulungiswa uma kukhona into eveze ukuthi enobufakazi ukuthi uANC kule wanyaka ephethe udlizimali kukutshela ukuthi hey inkingi enkulu nendaba enkulu. Kodwa mina bengathi iorganization yethu ibingakujabulela ukuyibona le ndaba mhlawumbe umlaleli uma kunezinto azaziyo azihambise emahhovisi la icabanga ukuthi zingahanjiswa khona ahambise nje iindaba azicabanga ukuthi cha zenzekile ngaphansi kobuholi bethu angazisi kwa ANC kodwa ziseminyangeni efaneleyo bengaluleka kanjalo ukuze zikwazi ukuba zibhekeke kodwa kwesibili ke Alex
sohambele uzandile yes qhubeka
okunye mhlawumbe ukulandela kule zinto abaziveza angisho kodwa ngoba kufanele ngisho ngoba responsibility yam ukuthi uma siphuma la kuzofanele siyilandele indaba yaseqhudeni nogesi kuzofanele ngithathe nje inqayinqeba nethuba lokuthola ukuthi kwenzakalani kule ndawo kuze ngidlulisele kuminister oqondene simcele ukuba indaba yaseqhudeni njengoba kadesho uanonymous okuyashaya wakhuluma ngendawo yaseqhudeni appreciate umeya kodwa wayesekhala ngalapho uthi ugesi abakawutholi mina bengathi ke sizokwenza kuzoba yilokho ukuba sikwazi ukuthola lo information ngendaba yaseqhudeni ngoba imandate ka national ngenhlanhla ke mina mangihleli la ngimele ukhongolose nalapha ku national izinkokheli ezithunyiwe ukuzosevisa abantu ekuhlaleni inkokheli zika ANC ngoba abantu basawuvotela uANC Alex futhi nasenkandla khona obuzile umlaleli ukuthi yindaba pho bevotela inkathi abantu siluke jina zoba ngumsindo akona lokho basivotela abantu enkandla futhi yikho bengithe sina makhansela ulishumi ngoba kutshela ukuthi sivotelwe enkandla sasine ibale ngaphansi sizoqhubeka sivotelwe the bring back campaign yasenkandla Alex ayisho lutho noma ngamobhalaza abantu abangaki ukuba kulayini wokufona for praises but it does not take away the campaign and the enthusiasm ye campaign siyibambileyo does not take away kuba siyakuyanjani electorate ngaphandle.
Interestingly, there's something you said earlier. I can't recall TB Mailana Nani. For the first time sile kusiqalele le conversation ngibona umeya ekuvumela enqekuzisa ikhanda. Ubumvumela kuleyo ukuthi uzoxhumana ngendaba yasekhodeni.
Cha uyabona Alex nabalaleli umshonisho deputy mayor impela kumsenzo ukuthi basilekelele nathi ngoba thina njoba siphethe umkhandlu weqembu lenkatha okwethu okubalekile ukuthi abantu basenkandla bathole ukusizakala bengizomphendula nami umfowethu lapha neqhudeni ukuthi kuyiqiniso ukuthi imali yabakhokha intela iqoqwa iye kuhulumeni uhulumeni omkhulu bese yaba kodwa isinqumo sokuthi ugesi ufakwapi nakuphi okwami nomkhandlu wasenkandla akufika uNational azongitshela hamba ufaka ugesi lapha hamba ufaka ugesi lapha lapha nje enhloshana imina ade ngihambe ngiyothula ugesi imina engathatha isinqumo eqhudeni ngizobafakela ugesi khona manje lapha nakontshisa ade ngibakhela umgwaqo khona manje usuphelile osuke entshiza lapho oshona ngale enkosini yakwaNtuli kanti kukhona umgwaqo ade ngixhumase nenkosi yakwaSithole ngale emathengeni okuyi service delivery kodwa lesi sicelo sama solar systems ngoba udaba vele emphakathini siya kakhulu kwethu njengomkhandlu wasenkandla lesi sicelo nje lesi sama solar system isicelo umuntu azohlonipha kepha futhi umhlonishwa deputy mayor ngiyothokozela kakhulu mina uma nanombani ozenkandla efuna ukuthi impilo zabantu zishintshe mina ngiyamemukela ngiyamukela lokho ukuthi bafisa ukulekelela nabo ukuthi sithole more support ukuze sikwazi ukufaka ugesi kubantu abaningi ngobe imali yabakhokhintela ihlezi lapha
kushinayo. Eh sesingayikhohlwa la kungenzeka ngambe mphemba ukuthi labantu abantu ababombalazile ukuthi bathi sing your praises as alleged usihlalo ngakuvuma lokho.
Awu umsakazi ngimobalize nini mina ngizwizolo nanokuthi kune interview ngase ngisukela ngizophendula nje ukuze sikwazi ukuxoxa ngoba iqiniso lapha na Alex ukuthi uyabonana makhuluma ngenkandla into oqala ufanele kuyiqonda ukuthi abantu basenkandla kukhona abantu abadinga ukusizwa kakhulu impilo zabo ezisilele ama programs okushintsha impilo zabantu kunemfundazi eminyakeni emibili ngikhona abantu aba more than 100 ngibasizile yingakho abantu basenkandla befona nabangaphandle kwasenkandla because they know ukuthi lo masipala wasenkandla kunabantu obathathile wabasa nje ezweni laseNdiya abafunda imali abathola scholarship bangofakazi ukuthi ade ngikhiphe inkukhu ezo 700 ezalela amaqanda kulamaving nje ambe ladlu akekho umuntu ongaboni ukuthi inkathi enkandla iya deliver futhi inkatha iyenza ngendlela okuyona yona.
Yes. Okay. As an ANC, are you confident ukuthi nizoyiwina inkandla ngonyakoza?
Yes, sizoyiwina inkandla. Campaigns kodwa ngidlule kule zinto ezithu masishana. Ngibayizana obumbizele zona la Alex. Angivele ngizisho ngoba akafuna ukuzisho mina ukuthi yini inkinga esinayo ngokungabikho kuka municipal manager. One, ikhansela lethu labhala incwadi ngomhla ka 5 emva komhla ka 4 kade behlili. Waphendula ukhokt. Uyazazi incwadi zika khokt umeyo. Kodwa akazisho la ukuthi ukhokt wabaphendula. Wabatshela ukuthi yini lenza bangambuyiseli manager. Wayeseyibala wayibala wayibala angingabanjwa ke izona bengikhumbuza nje umsakazi ukuthi zayivumelana ukuthi kunamanye ama events nama activities abawa promoteayo bawakhondone kwi council ngokungekho emthethweni. Kunama tender akhishiwe ngo section 32 nango section banomu section kodwa lama tender angifo ngiyawazi amagama kodwa ngokuhlonipha abanikazi balawo abalokhu ze abangani bakhe umeyo ngaphandle kokulandela umqathango uyakwazi futhi lokho ehlelile
abangani bakhe umeyo bethola ama tender.
Yebo uyakwazi lokho yilezo zinto thina sithi iSCM policy that governs ukuregulate ukukhishwa kwama tender azilandelwe inkandla azilandelwa futhi sithi thina uMC court must investigate asipheke ukuthi asiprove wrong. As prove wrong, kodwa nges prove uMeyi Ntuli wrong, but we're going to prove by systems of the investigation. Now wonke ama facts unesimo sasenkandla ekufanele sikusho ukuthi une security backup kaMeyi kodwa ina ama documents afanele wa support nokunye nokunye angiyibambe lapho kodwa bengifuna ukusho ukuthi it's not because ANC is crazy njengoba abantu abalalele emakhaba engacabanga. ANC is not crazy but ANC is saying kunezinto administratively ezingahambi kahle. Yiko ngithi asihlukanise wena Alex, there are issues the service delivery, there are issues the administration and the administration yasenkandla thina sikushoyo and uMEC weCOCT nethimba lakhe simbhalele lezo zinto sathi simnika 7 days baphendula bathi baya process abacela sibambe umoya ngoba simnika 7 days.
All right, serious allegations, security yakho ina backup ngokwendlela, you tenders given to your friend, would you be keen to investigate we mayor ngale zinto eyishiwo?
Abaku investigate Alex, ngifuna ukusho nje Alex ukuthi ama tender anama procedures akhona, angihlali ngisho kuma committees ukuthi umuntu mhlawumbe mayethe abangani bakamaye angibazi ukuthi obani abangani bakamaye uyabazi nabangani bam mhlawumbe nawumngani wami uyababona abangani bami. Ama allegations lana political udaba le backup is because kwakunabantu ababefuna ukungibulala mina uqobo abaziyo yena umhlonishwa deputy mayor amaphoyisa aphenyayo kune report ye intelligence which is sitting in my desk. I-report
ufuna ukubulawa abantu abaziyo usihla
ubazi kahle ngifuna uqhubeka nokuthi ngisho ibham lezi ababezongibulala ngazo amaphoyisa ayibopha ngifuna uqhubeka ngithi kimina uyabona nje kuyamangaza udeputy mayor mayezokhuluma kanje ngoba umasipala nje abawuphethe ofana bangempela abawugadile umhlathuzi uthathe imali wayobhukhela inkomfa ye youth league ka Khongolose lapha na ongoya kwathi wa i program ka masipala
sibambe lapha ke Mphemba. All right, okay, no sibambe. Okay, so this tells us ukuthi no, we will have to lendaba sibheke ngeso elibanzi and sibheke ma serious allegations la washoyo na indaba ekhona, but guys I have to thank you ukuthi nibanye nathi mayor wase Nkandla, mayor Ntuli, thank you for taking part kwindaba kwikakasi.
siyathoza kakhulu abahamba uANC yosebenza hayi lento abayenzayo.
All right, siyabonga kakhulu uNonhle Mkhulisi Chairperson weANC Musatlala
hashtag Nkandla IFP must fall and hashtag bring back Nkandla to ANC.
All right.
As more our point. Motto moving forward to local government election.
Thank you very much. I hope we can nizokhulumisana ke masesiqedela niyeke lento yenu yokufinelana istudio sethu sisincane kangaka. This is the end of Indaba on Gagasi FM. My name is Alex Mthiyane, leaving you in the capable hands of Uma Hadebe with the Chat Express. Just ukusikhula down kule ndaba ye politics. Yes.
Gagasi FM, the sound of the city.